Muntara ya Ngozi havugu busuma gabaenda anse neza na neza kumutumba Kinyami muri komine Ngozi mu ndwi zitarenga zibiri hakaba hamaze gutemagugwa abantu bashika kuri batatu bagirijwe busuma Idonido na Eric Niyonzima.
Mugatondo ko kuri wa mbere ni abanyagihugu ko kumutumba Kinyami muri komine Ngozi basanga umugabo yatemaguye inshuro nyinshi ku maguru yose atakibasha no gutambuka. Isoko ryacu kumutumba Kinyami rimenyesha ko uwo mugabo yaje kwiba muri komine Ngozi aturutse muri komine Mumba. Yafashwe n'imbonerakure mu ijoro ryakeye nazo zimutemaguza imipanga ku maguru aho zamusiga n'intere.
Iyo rero n'umugihugu ava muri komine Mumba akaba yafatiwe ku mutumba wa Kinyami gakimbiri buhorana aho yaba yari kariba mu ijoro. Ariko wewe akemera yuko abamufashe ari mbonera kure mugabo katabazi akaba ariyo bamugituku n'uwabije ibyo yari afise avuga yuko we yari afise ibase n'igipaha ryo yaba yari yaravuye kwiba.
Isoko ryacu rimenyesha kandi ko hari n'abandi basoma babiri baherutse gufatwa bagiye kwiba kuri uwo mutumba Kinyami nabo nyene bakaba batemagurwa imipanga.
Ibibaye inyuma y'indwi imwe iheze hafashwe imbonera kure zibiri zigatemagurwa imipanga n'umuntu zari zigiye kwiba imatera izo mbonerakure gushika n'ubu zikaba ziri mu bitaro.
Kubw'ibyo abanyagihugu bo ku mutumba Kinyami basaba abajejwe umutekano gukora ibishoboka byose bagatuza ubwo busuma kugira abanyagihugu bareke kwihanira abafashwe bariko bariba bagahanwa hisunzwe amategeko batarinze gusinzikarizwa ubuzima canke ngo bicwe.
Mu ndwi iheze uruganda rwa RPA rukaba rwashoboye kumenya abantu cyenda bishwe mu ntara ndwi zigize Uburundi. Muri abo bishwe harimo abakenyezi babiri n'abana babiri. Ni nkuru ya Dani Claire iratwumva.
Mu ntara ya Gitega hishwe abantu babiri muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere ni mbonerakure yitwa Habonimana François Xavier akaba yarasanzwe yari no mu bajenama ba komine Bugendana. Yishwe arashwe n'abantu batashoboye kumenyekana igihe yaratashe ku rugo iwe ku mutumba mu Giheta muri komine Bugendana ku wa gatandatu uheze. Abakoze ubwo bubisha ntibigeze bamenyekana. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Gitega yatowe ari Kiziga ni umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana na yatowe ku mutumba Korane muri komine Giheta ku wa kabiri uheze. Ababonye Kiziga bavuga ko yishwa nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. No mu ntara ya Bubanza hishwa abantu babiri n'umukenyezi n'umwana wiwe batowe ari Biziga ku mutumba Ntamba muri komine Musigati ku wa kabiri uheze. Amakuru ava muri komine Musigati avuga ko uko ari babiri bishwe banizwe. Aho hatowe ivyo Biziga bahasanze ikirato kimwe cy'umugabo w'uwo mukenyezi yagandaguye. Amatati yo mu muryango niyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Abantu bane barafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwitwa Nyanzwire Nova w'imyaka 39 yaratowe ari Kiziga mu kinogo kiri hafi y'ishure rise kominare Mukungu muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ku wa gatandatu uheze. Amakuru ava muri komine Nyanzarake avuga ko yiri wateramye n'abandi mu kabare karaho ku mutumba Mukungu. Ababonye Kiziga bavuga ko yari afite ibikomere mu mutwe. Mu muryango wiwe basaba ko hokugwa amatohoza. Mu ntara ya Kayanza hari umukenyezi yishwe n'umugabo wiwe akoresheje imbugita hari ku mutumba Rubagabaga muri komine Gatara ku wa gatanu uheze. Uwo mukenyezi yari yateramanye n'umugabo wiwe mu bunwero. Umugabo ngo yahora yagiriza umukenyezi wiwe kurenga ibigo. Uwagirizwa icyaha yarafashwe n'igipolisi. Mu gisagara cya Bujumbura ikiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana caratowe ku ibarabara rya gatandatu muri zone Cibitoke ku wa kane uheze. Amakuru ava muri zone Cibitoke avuga ko uwo muntu yoba yishwa nizwe kandi ko yoba yiciwe ahandi akaja gutabwa muri ico kibanza. Icyo yahowe nticyigeze kimenyekana. Ikiziga cy'umwana yitwa Shama Ndikumana w'imyaka 17 caratowe mu ruzi Muyobozi hafi y'ikiraro kigabura imitumba ya Buyago muri komine Giharo hamwe n'umutumba Giharo muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana ku wa gatatu uheze. Amakuru ava muri komine Bukemba avuga ko uwo mwana yoba yishwe na bagenzi we bamuziza utwuma two kumviriza mu matwi bita ekuteur. Uyo mwana akaba yari amaze iminsi itanu yarabuzwe irengero. Batatu muri abo bana bari kumwe bari mu minwe y'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Uwa nyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe yishwe nuwo mu ntara ya Rumonge n'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana yatowe ikiziga ku nkengera y'urudi murembwe muri komine Rumonge kuwa mbere uheze. Amakuru ava muri komine Rumonge avuga ko icyo kiziga cyari gifise ibikomere mu mutwe kandi ko cyari kimaze kononekara. Abakoze ubwo bubisha ntibigeze bamenyekana.
Ibijyanye na politike ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye gusa n'ubukinisha ingorane zihambaye zihanze Abarundi. Ibyo bigaragarira mu mvugo z'abategetsi batandukanye mu binyamakuru no mu manama ku ngorane zikomeye z'ubutunzi na cyane cyane nk'ibijyanye n'ibura ry'igitoro hamwe n'amafaranga mvamakungu. Ibyo bikunyugwa n'ingingo z'agahotoro zagiye zirafatwa. Ido nido na Eloge Divin Remesha.
Mu mwaka w'2022 Abarundi barumvise umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avuga ko ari umugabo w'abantu bari nyuma y'ikena ry'igitoro bafite intumbero yuko obimyerekano igwanya ubutegetsi bwiwe. Icyo gihe yasigura ko ari imvo za politike abwira Abarundi ko ikibazo cy'ikena ry'igitoro agira cyifatire mu minwe agira ko anabizeza ko ibintu bigiye gutungana. Inyuma y'igihe ariko biramaze kwibonekeza ko abaramutse igihugu batwarira ku kinyoma umuntu yihweje insigura abategetsi batandukanye bagenda baratanga haba ku bijyanye na digitoro cyangwa amafaranga mva makungu. Aha twavuga nk'ibivugwa n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito wenyine ubwiwe ibivugwa na Ndirako Buceja Uve umushyikiranganji wa mbere hamwe na Reveriano Ndikuriyo aramutswe umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD aboneka muri kino gihe yigenza nk'urongoye igihugu cyanke leta ugasanga abo bategetsi insiguro batanga ku biri inyuma y'ikena digitoro cyangwa amafaranga mva makungu zitandukanye bamwe n'abandi bakazifata rimwe na rimwe nk'iziteye isoni. Kubw'amakuru dukesha bamwe mu bagumyabanga w'umugambo CNDD FDD iruhande y'ibisa nk'ububeshyi bigaragara mu mvugo z'abaramutswe igihugu biravugwa kandi ko umukuru w'iterereza ry'u Burundi General Ildefonse Habarurema yobana we nyine ari mu bahungabanya igihugu mu gutanga amakuru y'ibinyoma. Imvo zibimutera amasoko ya RPA avuga ko ari iziwe gusa ngo bikagaragara ko rimwe na rimwe ari ingingo zifatwa kugira abategetsi bamwe bamwe bitungishe be n'imiryango yabo. Hampande y'ibyo ubwo bubeshyi bw'abategetsi buza gusongera isibe ku ngingo zitandukanye zagiye zirafatwa z'agahotoro ku bijyanye n'ubutunzi bw'imiryango. Bumwe mu burora Abarundi benshi bibuka ni nko kubomora amazu n'inyubakwa byafashwe nk'ibyubatswe amategeko arenzwe ko hatanga isiguro z'uko bibomowe kugira ahagurwa amabarabara ariko igihe kitari gito ikaba giheze imvugo itajyanye n'ingiro. Twavuga kandi ingingo yafatiwe abagendesha amapikipiki n'amakinga babujijwe gushika mu gisagara. Ni mu gihe ibyo bikorwa byasahiriza abanyagihugu barenga 600,000 ku migwa mikuru 2 y'u Burundi ariyo Bujumbura na Gitega. Muri abo harimo abatunzwe n'ibyo bikorwa abo byafasha mu kwiyunguruza n'ibindi. Aborozi barimo baguye ko n'ingingo zidasanzwe zafashwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito inginga w'uborozi bo bavuga ko ari agatotezo. Babujijwe kuragirira ku misozi bategekwa kugumiza ibitungwa byabo mu mpongore. Abasabye ko iyo ngingo yobagirwa ko mu borozi kugira bitegure neza mu nyishu bahabwa baremeregwa na leta ya Ndayishimiye Varisito ku muvyizo wafasha ari ihinguriro rikomeye rizoza rirahingura ibifungurwa by'ibitungwa bizobafasha korora batagiye ku misozi ariko amasahera mu nzira. Abavunjayi bikorera utwabo mu bijyanye n'urudandazwa rw'amafaranga mva makungu nibo bandi bagiye baraturatuzwa. Abatari bake bagiye barafungwa amazu bakoreramwo arugagwa. Icyo gihe cyose abategetsi bagatanga imvo zitandukanye ibyatuma hamwe n'abandi batangara. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka mu ido nido ku ngingo imwe imwe muri zo bejeje kudondagura hamwe n'izindi be n'ibinyoma by'abategetsi byaziherekeza.
Tukiri muri politike umugambwe Sahwanya Fodebu ngurashima ko umugambwe CNDD FDD wemanga ko byawunaniye gutunganya igihugu mu myaka 18 umaze ku butegetsi ku bwa Phineas Nigaba. Icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Fodebu ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu byarazingamye kubera ko umugambwe CNDD FDD wamye witiranya iby'umugambwe n'iby'igihugu. Kurikire Phineas Nigaba nicegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Fodebu.
Mu minsi heze umugambwe CNDD FDD uragize ikoraniro hariya Ingozi urerekana neza ko mu Burundi hari ibibazo bitandukanye kandi ibyo bibazo bibugarije igihugu n'abarundi. Umugambwe Sahwanya Fodebu rero urashima ko ubutegetsi nabwo nyene butanguye kubona ko hari ibibazo kandi bihambaye bibugarije igihugu cyacu kandi ibyo bibazo bikaba biri mu bisata byose kijihugu. Ibyo bibazo rero sibishasha kugumu gambo sawanya Frodem kuko muri myaka 18 heze. Ibyo bibazo byagumye byibonekeza kandi byisubiriza. Bikaba rero bigoye ku mugambwe uri ku butegetsi wobitorera umuti wonyene. Umugambwe sawanya Frodem urakibura umugambwe CNDD-FDD ko ibibazo biraha ubuzima bw'abarundi n'u Burundi bibazwe inzego zatowe. Ni bibazo umugambwe byovugirwa rero muri izo nzego kandi menyishu zigatorerwa mu izo nzego nyene. Umugambwe sawanya Frodem uranegura inyifato yariyo yose yobifise intumbero yo gusubiza igihugu mu ntwaro y'umugambwe umwe. Frodem igacisaba ko hatoba kwitiranya umugambwe n'igihugu canke n'inzego. Kutsuraje byose byose rero umugambwe sawanya Frodem urasaba ko ibibazo byugarije igihugu umugambwe CNDD-FDD utovyigunga na wonyene ahubwo uhamagara abandi barundi bafite ico baterera mbere n'amakungu bakaja hamwe kugira ngo ibyo bibazo byugarije igihugu babiganire ko hashobora gutogwa inyishu zirama ha mu Burundi ushobora kujya mu nzira y'iterambere.
Umuhari mapu Burundi buhire wo usaba barundi kwima matwi umugwi w'ukuri n'ukunywanisha CVR n'abandi bose bariko barabivugwa nko rufatiye kumoko mu guhindukiza ukuri ku byabaye ku nyungu z'akagwi k'abantu bapfukamye igihugu munda biri mu itangazo uwo muhari wasohoye kuri uwa 2009 ndamukiza mu gihe hibuka imyaka 52 heze habaye ubwikanyi bw'agahomera bunwa mu gihugu. Libera ntibashira kandi avugira uwo muhari ahamagarira abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo bashayure Burundi
mu mpera z'ukwezi kwandamukiza ni ku Burundi n'abarundi twibuka abacu bose tutavanguye ubwoko bahitanywe n'injyane zigayitse zihagaze ku bwoko abo nabo bakaba ubwa mbere ari abarundi b'ubwoko bwose bahitanywe n'ikiza cabaye muri 1972 inzira karengane nyinshi z'abatutsi zaragandaguwe cyane cyane mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Isinzi ry'abahutu ataco rizira ryaratikiye muri ico kiza cyo muri 1972. Ubugira kabiri umwami wa nyuma w'u Burundi ntari wa gatanu Charles Ndizeye bushikuno munsi ibisigarira byiwe bikaba bitaratogwa. Umuhari rero w'ibikorwa nkunda gihugu mapuru n'ubuhire urahoza abarundi bose n'imiryango myinshi yabuze ababo mu njyane zihagaze ku moko. Mu mugambi w'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mapuru n'ubuhire wo gushayura Burundi wiyemeje kurandurana n'imizi ako karanda kubakiye ku moko kwabaye mu muri kahise. Umugambwe CNDD-FDD nawo gasasira indava kuvuri mu ishamba bushikuno munsi. Ibyo bigaragarira mu bikorwa bihengamye vy'umugwi CVR ataco udakora mu ntumbero yo gushimisha ubutegetsi bushika naho mbere ibisigarira by'abarundi bacitse ku icumu bahitanywe n'izo njyane zihagaze ku moko bakabiha ubwoko bumwe bw'abahutu nk'uko urongoye umugwi CVR Pierre Kavenda yicariye yirirwa arabiririmba akanavyigisha. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Marc Rundi Buhire uhamagarira abarundi bose cyane cyane urwaruka kazoza kejo kudatega matwi inyigisho z'amacakubiri zirigishwa izuba riva zigakwiragizwa n'umugambwe CNDD-FDD. Kirazira kikaziririzwa kwica umunyagihugu ngo nuko mudasangiye ubwoko canke umugambwe. Turashimiye mbere abarundi benshi bamaze kuvyumva uko kandi bakagerageza kubinkingi z'amahoro n'umutekano mu kibano mu gukingira no mu gutabariza bene wabo bagiramiwe n'abayoboke ba CNDD-FDD bataye umuco w'ubuntu. Umuhari w'ikorwa nkunda gihugu Marc Rundi Buhire uhamagariye ushimitse urwaruka ruhurikiye mugambwe CNDD-FDD kuva mu mwijima bakijukira nyabuna amahoro n'umutekano ku barundi n'abarundi kazi bose. Umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu Marc Rundi Buhire urasavye ushimitse abarundi bose na cane cane abahurikiye mu mugambi CNDD-FDD kuvira hasi rimwe dushaye urburundi tubusubize iteka n'itekane mu makungu turandurane n'imizi akaranda kamacakubiri gahagaze ku moko tunywanisha abarundi duheze dushira imbere ibikorwa byo kuba ku Burundi bwatwibarutse tubuteze imbere umurundi wese afari atekane yiteze imbere biciye mu bikorwa atari ubusuma no kwiba ubutunzi bw'igihugu CNDD-FDD yasatsindaza.
Muri iryo tangazo umuhari mapu Burundi buhire wanahogeje imiryango yose yahekuwe mu kwezi nk'uku kwandamukiza kuva ku bamaratiri b'umuvukano bibuta gushika kuri komeza amahoro yagandaguwe bunyamaswa mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Pierre Nkurunziza mukanya tujya muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Twari twabibabwiye mu ncamake muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura iminsi bayine atavuriro rya leta na rimwe ririko rirakora. Ibyo rero bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu aho babona ko ari igikorwa cyo kubirukana cyatangujwe imbere y'igihe. Inkuru ya Eric Niyonzima.
Kuva ku munsi wa gatanu mundwi heze ivuriro ritoya rya Gatumba ryari risigaye rikora niho ryugagwa, imiti n'ibikoresho byarimwo byarugawe, abarwayi barimwo barasohowe. Icyo gihe hoba hari n'umurwayi yahafiriye, uyu n'umwe mu banyagihugu bo muri iyo zone.
Oya, ni kuvuga ubu umuntu arwaye nta bufasha bashoboye kumwakira kubera amavuriro ubu nta yahari bayatwaye. Ni kuvuga umuntu ariye bakoje bisaba ko ajya kwitegereza cyo kwivuriza ahandi ngaho mu Kajaga. Ni kuvuga n'igihe bimura imiti ibikoresho byose byo kwa muganga, ayo muri bamwe bari barwaye bari mu bitaro bacumbaye serumu mu iryo joro nyine ashyira arapfuye.
Uyu munsi abarwayi batonda ku mafarumasi ntibarinda ibipimo.
Ni kuvuga ubu abantu ntibarwaye, ni ukuvuga aho turi abantu ni benshi. Ni kuvuga ubu bifashisha amafarumasi, ngo niho batonda. Hari ubu usanga bagenda kuduza ku mafarumasi mu gihe batari ibipimo bagiyeho kandi bagiye kwipimisha.
Abanyagihugu babona ko ari intango yo kubomora.
Ni ukuvuga ibitaro bikuru bya Gatumba byo nyine byaciwe n'amazi. Amavuriro make naho yari ahantu humutse ameze neza ata mazi ahari, ariko baratwaye imiti bifite ishusho byerekana ko bashaka ko kudukura kuko amaze kudutwara ivuriro ata hantu umuntu ashobora kujya gusaba ubufasha iyo umuntu arwaye. Urumva ko kabaye ahantu hari izone y'abantu, urumva ata vuriro bafite ko bitoroshe.
Gushika muri zone Gatumba hari ibitaro n'ivuriro ritoya. Ibitaro byo byari bimaze igihe bisa n'ibidakora kubera imyuzurire y'amazi. Tubibutse ko umushikiranganji w'intwari w'agati mu gihugu yatangaje ko abanyagatumba baba baritegura mu mutwe ko bategerezwa kwimugwa. Isanga umushikiranganji Martin Teresi yatanga ni guhera muri indwi nyene.
Abanyagihugu bo ku mutumba Kirasa komine Muhuta ni mu ntara ya Rumonge baheruka guhura n'ibyago by'umusozi wamanyutse ugahitana ibyabo, bagiye kuronswa imfungugwa hamwe n'ubuvuzi bwegereye aho begeranirijwe. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu. Martin Niteretse yamenyesheje ko abo banyagihugu bo ku mutumba Kirasa bari mu ngorane zidasanzwe.
Iko kijanye na Kirasa, ikijanye na Kirasa nano twasanze hariho ibibazo, hari ibibazo bidasanzwe by'abantu imiryango arirenga amajana ne yatewe n'ikiza, novuga ikiza cy'umusozi wamanyutsemo ibipande ugenda uronona ibintu, uronona amazu, uraro n'ibindi n'izindi nyubako zose. Uba bariko bagira ingorane z'ukungene babaho. Twavuze ko naho nyene nk'uko yakomushikanganje ajejwe gushyigikirana yari yabagarukiye ko bikiba umunsi mu mpera z'indwi iheze, ko natwebwe tugomba dushyiremo akandi kagatsi ka leta tubagarukire ko dushyireho ibijyanye n'ubuvuzi bwihuta clinique mobile, twongere tunabafashe twagure aho babaye barasika indaro kugira twitegure nabo nyine kubaronderera aho bazoja kuba hameze neza kugira amakenga y'ubuzima bwabo nabo nyine ahagarare. Nicyo kimwe nabo nyine bagize ingorane za Gatumba nabo nyine turiko turaba ko twofata ku bigori, umwimbu w'ibigori twegeranije na Jose yegeranije turabi amagara macangwa ibiro twokura ko kugira tubaye nabo nyine tubagarukire kwa bamaramirwa neza.
mukurangiza ya makuru tuvuga ibijyanye n'intara ya Kirundo aho mustanteri wa komine Ntega abajejwe amasoko n'umukuru w'ikigo gishinzwe inyubako Obuha muri iyo komine ngo bakwiye gutunganiriza abakozi bubaka ibitaro vya kijambere kuko umukozi abegwa n'impembo. Ibyo bishikirizwa na Elali Nibizi yahoze arongoye sendika STEB mu gihe abakozi ba Obuha muri komine Ntega baheraniwe agahembo k'amezi ane. Elali Nibizi abahanura kuja mu masendika kugira baronke aho bavugira ingorane zabo.
Abakozi bakoreye ikigo Obuha kijejwe inyubako mu gihugu kiri mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega, iyo bikorwa abakozi bakoze babikoze bafite icyo batanze nabo, umutahe wabo n'amaboko yabo n'umwanya wabo ubuhinga bwabo ari nacyo bituma bakwiye guhembwa niko amategeko avuga. Abo bakozi rero ikibaje barakoze amezi menshi ane ariko ararenga badahembwa kandi baguma babeshwa, icyo nabivuga ko bwa muntu yigeze kuba arongoye imwe mu masindika y'abakozi kandi n'ubunani kw'amasindika y'abakozi n'usaba yuko icambere na mbere yuko musitantiri wa komine Kirundo abajejwe amasoko uwo muntu ajejwe Obuha muri provinsi Kirundo ko butunganiriza abakozi bakabaha utuntu twabo muri kino gihe, maze no mu bihe ibyo aribyo byose umukozi abegwa n'impembo na hamwe n'ahandi umuntu acagira ati yamufise umuja. Muri iki gihe nta muntu agikorera ubuja, akibaho umuntu arakora hamakabirwa n'impembo. Ikindi nacyo tusaba ni uko leta y'u Burundi inzego zibijejwe bajejwe kugendura iby'amasoko abajeje kugendura iby'amahera ya leta akora ko boheza nabo bagakurikirana ingene amasoko ya leta arangurwa. Nibyo bakozi baratanga ingufu zabo bakoreshwa nabi, ibikorwa ntibyahera nk'uko byategezwa guhera, ariko abanyagihugu nabo biteze yuko ibyo bitaro bisanurwa hanyuma bigashobora gukora ibyo icyo byagenewe amaso yaheze mu nzira. Ikibabaje kandi ni uko y'ayo mafaranga ahava akarihwa n'amaboko y'abanyagihugu, kubona rero abantu bamaba ariko bararonka amasoko hanyuma ntaheze ngo arangurwe uko vyategerezwa, abanyagihugu bakama bariko baratanga amakori agenda kuriha amadeni leta yafashe, ariko amafaranga nayo yarihiwe n'abaserukira leta bari kurushi. Turasaba leta rero yuko yokurikirana abo bantu. Ikindi nacyo nagira mbunira akagohe abakozi, umukozi uwo ari we wese kwari kose igisata cyose abarimwo abakeneye aheza bakaja mu masendika, nk'ibi umuntu aba ariko arabafasha akabicisha mu masendika. Amasendika abafise akamaro kenshi, nicyo gituma nosaba abakozi bose bo mu Burundi ko kwemera bakibyukira amasendika mu bisata barimwo, hama kandi bakaheza bakiga amategeko bakamenya icyo amasendika bafasha, bakamenya icyo basaba leta, bakongera bakamenya n'ingene bonyene baharanira inyungu zabo.